The registers ring. Are you listening? In the office, coins are glistening. A beautiful sight. Sasso's happy tonight. Walking in his Publix wonderland. Gone away is compassion. Here to stay, shopper satisfaction. He sings goofy songs as we work along, walking in his Publix wonderland. Now in his office he will scream and yell at you, scream until you understand that you need to double your workload to put that bonus check in his hand. So later on he'll retire with his money building wire. He'll face unafraid the people he's underpaid, walking in his Publix wonderland. La da 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 da